sinwele sami maye siyakula. Ngizwile ke namandla ayabuya, kithi mini sinwele sami maye siyakula. Bazalwane ngizwile ke, ngizwile namandla ayabuya. Ngako ngithi namhla kela kela mandla bazalwane phakathi kwami maye nesitha sami emhlabeni. Bazalwane kungako ngithi namuhla, namuhla phela mandamu bazalwane phakathi ke phakathi kwesitha sami nami. Ngizwile ke, ngizwile bazalwane izinwele zami ziyakhula. Ngiyawezwa futhi namandla ami kuthi kuthi sekayabuya. Lalela mfana omncane, ngibambisa amagoda, ngibambisa amagoda uphume wena, ngoba namuhla kela manqamu phakathi kwami maye nesitha sami. Fana mncane ngibambisa amakota aleli tempeli leli, ngoba namuhla, namuhla ngela manqamu phakathi kwami nesitha sami. Ngoba ngizwile, mina ngizwile izinwele zami ziyakhula bazalwane. Oh, namandla ami, namandla ami nawo, mandla ami abuya.